Yenzalula u16x plus 14 tabatha zozondathu eza terms ngaphakathi la parenthesis ngu 3x squared plus x tabatha 9. Masibhale ngokutsha ke le polynomial yethu kwenzela into ibicace cha basiza sithabatha kanjani ezoyi-2 as parenthesis. Sizaba no16x plus 14 masifake ku parenthesis ke ezo terms plus buya qaphela ke phayana sino negative 1 ngaphandle kwa parenthesis sambhala njengobinjalo. Sifaka parenthesis yethu positive 3x squared plus x tabatha 9 sibhala njengobinjalo. La negative 1 uthetha ukuthi ba sizawuphindaphinda nazo zontathu eza terms ngaphakathi la parenthesis 3x squared plus x tabatha 9 ugqiba kwethu sibizongeze ku-16x plus 14. U-16x plus 14 sizambhala njengobenjalo ke okay? 16x plus 14 khona siyitshintshayo. U-negative 1 xa iphindaphinda nalo positive 3x squared uzasinika impendulo engu-negative 3x squared. U-negative 1 ophindaphinda nalo positive x uzasinika impendulo engu-negative x. Okulandelayo sino-negative 1 oya aphindaphindane kunye nala 9. Masingamlibali la negative 9. La negative 1 uyaphindaphindane kunye no-negative 9. Izasinika impendulo engu-positive 9 ke leyo ngokwe-rules of multiplication. Positive 9. Nanzo ke singakwazi uyenza lula le polynomial yethu ngehlobo ibe sidibanise zonke i-like terms. Sizawuqala sikhangele i-term ene-exponent yona inkulu kunazo zonke. Ibe ingu-negative 3x squared nguye kuphela. Masimbhale negative 3x squared. Okulandelayo sikhangela i-terms ezino-x to the 1. Xa siqaphela phayana sino-16x to the 1 kuthatyathwe u-negative x to the 1 kuye. U-16x thabatha x uzasinika impendulo engu-positive 15x to the 1. Kweyokugqibela ke item xa siqaphela phayana sino-14x to the 0. 14x to the 0 ophindaphinda naye osimdibanisa kunye no-9x to the 0 ngabo bobabini kuphela. U-14 plus 9 uzasinika impendulo engu-positive 23. Nanzo ke impendulo yethu yokugqibela yenzwe lula, negative 3x squared plus 15x plus 23.